Nā, kua puta te ihu o te kai whītiki o te kapa ōpango ara o Patrick Tuipulotu I te whakamātautau tuarua mo te kai rongoā whirikoka. I te rangi te anamata whutupōro o Tuipulotu e tā wewe ana I ngā rānei, whai muri iho I te hingatanga ōna I roto I te whakamātautau tuatahi mo te kai rongoā whirikoka. Kāre ngā ture o te whutupōro I te whakaae kia kai te kai tākoro I era momo kai. He taumaha te whiu ki te hunga kā mau. Hioi anō no te rā nei I whiti anō wai te rā ki runga ia Tuipulotu me te ara whutupōro kei mua I āia, nei rā Aripeka Timutimu.
Pakari ana te tua Patrick Tuipulotu ki te taha o tōna kaiako a tāna umanga.
Quite happy with the outcome, quite relieved. It's been quite stressful for myself, my partner and my family. I'm really just looking forward to getting out on that paddock again and training with the Blues and playing.
Kwa tau te wairua Tuipulotu, ai ihu one one ana ia I tōna whakangungu tuatahi I ngā marama e toru.
Taken a lot of time, well, stressed me and my family out. That's about it, but like I say, it's a long process and in due course everything will get sorted out.
I tērā tau I te haerenga whakamutunga mo te kapa ōpango I pūtā ngā whakamātau tarukino.
The initial result? Yeah. Again, disbelief, and you know, we've got total faith in Patrick and what he does.
The first couple of weeks I definitely lost sleep, had to deal with my family and my partner. In saying that, they were really supportive and got me through.
Nō tērā tau anō I unu ngā heitara whakamahi tarukino mō Dan Carter me Joe Rokotoko. Engari e tautoko ana umanga I ngā mahi tirotiro.
The process is the process. It's why we have one. And we need one in sport in general.
He oi kua tau te wairua a te kapa Blues I nāianei e whakariri ana rātou mō te whakataetai Super Rugby ka timata hei ngā wiki e rua e heke mai nei. Ipika Timutimu, te Karere.